Ule sote 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 nani unamwachia anapita kiraisi eh? Sema tu sasa, sema tu na pasi zake zile.
Ana pasi zile.
Kama pasi zile ya majonjo zile zinakuwa block.